yohe wenda kubwire umaza amasaha menshi ndakurindiriye kandi nibaza kudahavuza nanje ndacerewe gusenga wowe rero tuzobona n'umundi munsi sawa
sister savant
ni sawa cyane murakomeye
yego jana mahoro murabona
nanje ndashimye
ko kusa nka tetero muri bibi
Yo, nijewe
nyene.
Ego.
Chamuri yasagi.
Oya, nijewe nyene. Ah. Nigiye mbere mbonye.
Nigiye mbere ndakubonye maso muyanze.
Ndagiye
hewe. Ndakwaza ko je nazimiye. Umva nangiye kuraba ahantu daraza ibiratu byiza byo nkuru akobwa. Mugabo sindi ko ndahabona neza. Mumfashe mwe musanze muri kana karere imeze gute.
Ahantu badandaza ibiratu byo nkuru akobwa.
Yego.
Wowe ndi kuravuga kuri izo zo shuru.
Naho nyene.
Hewe, aho niho ndaje nguri ibiratu ndaguhinga.
Mahambyere.
Batoya banje, umuryango wanje wose twese twimukiye muri izo zo shuru. Zeka ndakubwira n'izo zo kuzimira urabona uciye kuri Market Hotel uvuye kuri leadership université leadership room ucumanuka ucubona Market Hotel rijya barabara bagiye avenue mwisari asha ukiyashika ubona handitse zozo shoes urumva ari ibonekeza ucuhabona wowe rero uca winjira abasha bazagufata neza ubuzima bwawe bwose buzohinza
sasa murakoze
sawa cyane
mugenzi
ego bye
sawa